Happy birthday, fighter. Ah. Happy birthday. Ah. Happy birthday, fighter. Ah. Happy birthday. Ah. Happy birthday, fighter. Ah. Happy birthday. Ah. Happy birthday, fighter. Ah. Unangaki fighter, unangaki, unangaki fighter, unangaki, unangaki fighter, unangaki, unangaki fighter. Ishumi le minyaga, ishume ishume, ishume le minyaga, ishume ishume, ishume le minyaga, ishume ishume, ishume. Nobody wanna see us together. Nobody mama, no, 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 tell you about the story of our life. Sazalela esowe, sakulele marikana, manje sisewini.
Mandela House.
Let me tell you about the story of our life. Sazalela esowe, sakulela marikana, manje. Repilele fighter, repilele, repilele fighter, repilele, ukule ukule fighter, ukule ukule, ukule ukule fighter, ukule. Ebatla ribona mama, ebatla ribona, ebatla ribona mama, ebatla ribona. Happy birthday fighter, happy birthday, happy birthday fighter. Happy birthday, happy birthday fighter, happy birthday, happy birthday fighter, happy birthday, unangaki fighter, unangaki. Unangaki, unangaki fighter, unangaki, unangaki fighter, unangaki, ishumi le minyaga. Show me, show me. Nobody wanna see us together. Nobody, mama, no. Nobody wanna see us together. Nobody wanna see us together. Nobody, mama, no. Let me tell you about the story of our life. Sazalela esowe.
Eh, mogolokwane bagolo, mogolokwane. Mwana mbutle mo gae, mogolokwane. Ra leboga bagolo baka. Ke tsatsi la boitumelo gompieno, ke tsatsi la go keteka, ke tsatsi le badimo ba bogosi ba ga matoto, bogosi ba EFF ba re fileng lone mo tsatsing la gompieno. So ka magokonyana mannyane a sa reng sepe a mosimanyana, ga nkitla ke isa phuthikgalagadi. Ke tla leka gore ke nne mokhutswane le ga ke le motelele. Ke biletse ko pele yo o tshwanetseng a tle gore laolela lenaneo la rona gompieno. Yo e leng gore ene ke mmamatlotlo wa rona mo Aforika Borwa ka bophara gataletse. Mme Umphile Maotwe ke ene o tla bana le rona gompieno a re laola ka dithata tsotlhe tse a di filweng ke boeteledipele ba rona. Ra leboga keteledipele
mandla ayo gole EFF ayo gole. Happy birthday EFF, happy birthday. Ra leboga modula setulo wa rona o ka re ke mokhutshwanyana. Ra leboga re dumedisa wa president and commander in chief Julius Malema a patilwe ke the head of presidency komisa Vuyani Phambo. Rena le our convener of deployees and CCT members. Rena le our PCT members today. Rena le baeteledipele ba mo Kgomotsego old age home led by Fighter Moss. Mara o mogolo go yena ke Father Morolong, not Fighter Moss, Father Morolong. So ra amogela ba kereke. President, this is the old age home ina le kereke ina le fo bongkgolo ba dulang boteng. Halala bongkgolo, halala, halala bongkgolo, halala. Re tlo simolola tiro ya rona e botlhokwa e tona. Re keteka dingwaga di le lesome re le economic freedom fighters. So re bone go le matshwanedi gore re tlo keteka le bongkgolo le bontatemogolo ba rona mona mo Kurumane. So to open the program re tla kopa Father Morolong a tle a re bulela tiro la Modimo ka thapelo. Father Morolong, the stage is yours. Ka gospel music ela e monate. Ke bona the head of communications wa re DJ today. Remi sete fada ka gospel.
Let
us see Modimo
Let us pray. Tushorne mulini la morena, yo dirilen le hodimo le le fatsi, mudime o tata, mudime o sagutin. Kewena, udirilen hore, reberele kakwano, hompijeno, retahui tumela, hamohole, kopanoya EFF, mebuholo soholo, udirile hore, retahui tumela letatile, leba hudi barona. O dirile gore re tle go ba bontsha gore re a ba rata ebile re a ba kgathalela ebile re na le dikgatlhego tsa botshelo jwa bone. Re ya go leboga Morena Modimo, re go lebogela botlhale jo o ba ba neileng bagolo ba ba rona mo nako e fetile ba santse ba le bašwa gore ba retelele pele le bone, ba dire ka bokgabane tse dintle gore re tle re ithute mo go bone. Mme re a go kopa gore jaaka re kgobokana jaana gompijeno, o tle o segofatse batsadi ba ba rona, o ba neye thata, o ba fodise mo mmeleng le mo moyeng gore ba tle ba tswelele pele go itumelela mpho ya botshelo. Re a go rapela Morena Modimo, re rapelela badiri botlhe ba setheo se sa Kgomotsego gore o ba neye bopelotelele, o ba neye boikokobetso gore batle ba direle batsadi ba ba rona ka lerato, batle ba direle ka mokgwa wena Morena Modimo o eletsang gore seriti sa motho se tlotliwe ka teng. We pray for the benefactors of this center that they may continue to show love and appreciation to our senior citizens, to continue to support them and to support this center. We pray for your children who planned and arranged that this day should be a special day to our elders. Continue to send blessings upon them so that they may be successful in all their good intentions. We pray for our traditional leaders, we pray for our political leaders, and we pray for our religious leaders that you may help them to work together for the common good of the people of South Africa, and empower them with wisdom so that they may lead and guide us to live peacefully, so that they may be able to help us to live our lives in a peaceful way and to enjoy the happiness of life. Help them to be trustworthy in all their deeds. And we ask you to bless all who gathered here to celebrate this day, to be with our senior citizens. Help us to gladden our dear parents, our dear mothers and fathers, to gladden their hearts with joy. And glory be to you, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen.
Re a leboga moruti, re welcome le khosi ya rona me Pelonomi Toto re tshwarele. When we acknowledge Pelonomi Toto khosi ya rona, khosi kgolo ya rona, ra go amogela re tswela pele ka lenaneo la rona. Re tlo kopa mo dula stulo wa rona wa mo Northern Cape, komisa Shadrack Tlhaole, atle go re amogela ro rotlhe. A re bolela gore dintwa di bofilwe, re ka iketla, re ka keteka, re mo monateng, re mo moletlong wa birthday ya kere. Happy birthday EFF, happy birthday!
I hole EFF, I hole. I hole EFF, I hole. Ala ala EFF, ala ala. Ra leboga bagolo. Ka bokhutswane nna ke tla simolola pele ka go dumedisa pele boetele dipele ba lekala le re le mmogolone gompieno dumedise boetele dipele ba sidika bo e leng gore le bone bogare ga rona boeteletswe pele ke reo hentswe re dumedise thata gape boetele dipele ba rona jwa province bo e leng gore bo motlhatse ga tsamaiso ya ga re z Khwinana e leng gore ke mokwaledi wa rona wa province le eno teng mogare ga rona ke dumedise ba ba nkokameng ba ba ntaolang mogare ga rona mme segolo thata ke dumedise bagolo ba rona le baagi ka kakaretso nna same se ke tlileng go se dira mo ke go amogela mongwe le mongwe o sa iponang letsapa gompieno gore atle a keteke le bagolo ba rona e le setshwantsho sa gore re tshela le bagolo ba rona ko magaeng a rona mme ba tlhoka go ka thusiwa le go ka elwa tlhoko ka dinako tse tsotlhe mme tse tsotlhe ga ke di bua yana ke di bua ke di lebisitse thata ko go mma rona e leng kgosikgolo ka gore re bana ba gagwe ga re le mo motseng o wa mo batlharose ka e le ene kgosikgolo ya rona re re mama re leboga gore le wena mo letsatsing la gompieno bo o na le rona o keteka le bana ba gago ba e leng bagolo ba rona batsadi ba rona president and command in chief of the EFF we are happy gore gompieno o na le rona go tla go keteka letsatsi le ga ke se buise golo sa me e ne le go amogela mongwe le mongwe le golo netefaletsa gore ga gona bothata bope a re ketekeng re itumeleleng letsatsi la rona mo go godiseng mokgatlho wa rona wa economic freedom fighters ka mantswe a kalo ke a leboga ke tla boela ko morago thank you bagolo ba ka
ra leboga modula stulo wa rona re tswela pele ka program re tlo kopa one of the founding member ya this facility ke men Naomi Toto atle gore fa a message brief history ya gore re tswa kae gore tle re fitlhe fa re le sego gore ba santse rena le bo mme ba leng di founding members pana le rona to come and share with us the journey they've traveled men Naomi Toto ga re mo emisa ka sefele
ke a leboga ke lebogela letsatsi le la gompieno ke lebogela batsadi botlhe ba baleng ha ke lebogela go nna gone ga bo fada le kgosi bogolobogolo ke lebogela go bona rremalema ka namana ka gore tota re tlhola re mmona hela rona batsogenyana mo di-televisioneng a ke ye ko ke tshwanetseng ke ye gone ka tota ke tlile go bua ka legae la Kgomotsego gore legae le go tlile jang gore le nne gone legae le bagaetso le nnile gone le tlisitswe gore le nne gone jaana ka kutlwelo botlhoko ya ditiragalo tse di ne di diragala tse dingwe di diragetse mo lehatsheng ke ga Kgosi Toto ka nako eoa kgosi e ne e le gone e ne e le kgosi kgang ya motse rrangwanagwe kgosi Pelonomi Toto ke ene ka nako eoa 1984 e ne e le ene kgosi e rile ke dutse gaga ka gale mo ntlonyaneng e seng ya sepe ke ntse ke dira washing ere ha ke lebelela ga tlhaga koloi ile talanyana ka mmala koloi ye heta gona leng ponyana go mpota ka kwa ntlonyana hela ba ga e tsholo a itse botshelo jwa nako tsele gore bono bo le boima jang ha ke ntse ke lebeletse gaoa ga twa maburu a mabedi mo koloing maburu a pagolola dilonyana gale a di baya gala ga setupunyaneng ga ntlo ewa e ne e sena batho batho ba gaoa e ne le nna tota ke ne ke sa ba itse e rile ke tla go aga ka ga ke ageleng ka teng ga bogote go na e na le batho mme ba ko dipolasing maburu a pagolola batho gaoa ke bona a ba goga a ba bagale ga thotonyaneng e ba e pagolotseng ba tswa ba tsamaya ka dula ga game ke kgobaela gore gatogolo ga le go kane go diragala eng ka tlogela tiro e ke ne ke e dira ka tsamaela gone ga ke tsena ke itlhela e le basadi bagolo mosadi mogolo le mokgalake ba digogu ba sa bone maburu a tlile go ba latlhela fela gaoa ke sa itse gore ba kaetswe mang legae leoa go ne go utlwisa botlhoko kana ka tshoga ka seka ka itse gore ke mo gotlogotweng ga go ntse jaana wa mokgalake a goa a kopa dijo mosadi mogolo a ntse a re ke di bone kae kana ka tswa ka emelela ka leba fela ko kgosing ka gore a kgosi kgang ya motse ka re rra a ko hete o go bona tse di diragalang kgosi ile ya tla le nna le mama wa ga kgosi motsala kgosi ba tla le nna ba go bona go ne go utlwisa botlhoko tota kgosi ile a mpotsa ya re a nkw a bona gore koloi eo di-number plate tsa ene ke mangwane ka re nnyaa ga ke a di bona ke ne ke le kgakala fela mmala one e talanyana ra dulang mowa kgosi e gakgametse ntlonyana ya teng e gapilwe ka diterata jana e bodilwe ke kgosi ge re ra sheba mo teng re itlhela e le gore gase ga re itse gore re ka bereka jang re ka tsenya bomme ba le bo batsadi ba jakae tota ga go ntse jaaka go ntse jaana ka re a kgosi ka re nna ke a emelela kgosi o ka bona gore wena o a go kopa bo mang gore ba tle go gopagopa ga gore re tsenye batho ba moo mme ka ga setshwanong se ba ntseng ka teng le dilonyana tse di khunetseng dilo tsa bone ga ke itse gore tota re tla dira jang ke a emelela ke a roma ke a ko roma ke a go kopa thuso kana ka emelela katla e rile ga ke tsena bofada bana ba le bantsi ke a bona ne go le meeting yane kete ke tla tsena ka tshabonyana jaanong ka gone go na le masestra a rona bomma rona ba reng re ba kwetse ba tsamayang mo motseng mo ka ya ga go yo mongwe ka mmolelela a ntshwara ka lebogo a nkisa ko go fatege ka ia ka bolelela fada ga ise ke ba ye ba senye nako ba ye ba ntsaya re tsamaya le bone ba go bona ka ke batlhanka ba modimo rona ebile ka gare re tshogile ka gone le thapelo wa itseng re e lebetse re gakologelwa gore ka banna ra rapela ga re bona batlhanka barongwa ba modimo bone e diala ka ba tsena ba bona bohutsana yo ba e ba ema ka thapelo rile ha ba sena go ema ka thapelo jalo ba ntha ba re mmareetla ka sala ke thusana le mmagwe kgosi kgang ya motse go nna ntse ke gopagopa ga le bofada ba e batla rile ga batla ke ga batla ka dijo le tse di aparwang batla le ka dikobo o ka re bana ba itse ba me ka bana ba bone gore bagolo ba sedimo go bone mo ga sitse dika hala re ka hununa ha ga go kae bo gore gona le sengwe se se botoka moteng bagolo ra na ra tla ra ba tirka ba direla dijo ka ha ga ke ka go tsa sengwe ya ratla go ba direla dijo ba ja ra ba tlhapisa ka ba beola ka ba khola dinala ruri ruri se emwe se bana ba le mogoshone ke se ne le gore bana ba gompieno ba ba ribitsang ba loyi ha bana ba ka bona se emwe se wa bana ba ka bona gore se ga se ba loyi ke bodimo bagolo ba rile hela go tswa hawa gone hela hawa bo fada ba sena go bona kutlo botlhoko yewa ke yone e pakileng gore legae le la kgomotsego le ke go nna gone re taboga le kgosi le bofatere ka maka ntateng ya gore ga se legae la go i a ke seng ka le ba jang ya go ikwa ke re nako nngwe ga o dira selo bo se plenile gore ke a go aga ka go ye le gore ke kgone botshelo ke e ntshidise ye ga le a agiwa ka go ikhumisa le agilwe ka boutlwelo botlhoko ke sone sese le ileng la supinyediwa ga tlhase ga kereke ka mabaka a gore gone go tshwanana ke gore gape yanong go ka go phakiwa ditense go iwa kae go iwa kae bagolo bone ba sotlega gone go sena ko nkareng re ba tseela gone ke ga legae le la kgomotsego le tlholegileng ka lone gone go le thata gone go se bonolo gone go le thata ene ga ise ke re go nna ga lone letlhaole lana la re bontsha gore bagolo ba teng mo diprovenceng tsotlhe ba ba sotlegang ba ba tlhokang thuso lana la kry-a batho bagolo ba tswa kae bana ba tswa kae bana ba tswa kae ba tla go nna mo legaeng le ba bangwe ba tla jalo ba romelwa ke di-hospitala ba sa bolo go nna mo di-hospitala ba sena batho mme legaele le itlhile ba amogele lebelele ke gore ba tliwe batho ba bone ba tlhokege ba seke ba nne teng go hitlhilwe ga go hikhiwa bagolo ba ba senang batho mme go hitlhwa jalo go bakisisitswe e tla re mole jaanong re be re ba neelwa magistrate ba re neela le magosi gore nya a hitlhang re hitlha bagodi le thusitse bagodi ba le bantsi le bolokile bagodi ba le bantsi ba bangwe o bona gore le ga a tsena ga go tegana motsadi o ba ba rometsweng ke di-hospitala ka gantse ba taboge jaana le tsone jaana go sa bone batho go na le re o mongwe ba re re ntsiboa rana ra batla legae ka kgomotsego go ya go tsena mo tronkong ka ntateng ya lone ya bone family eo re ntse re batlisisa re batlisisa go sena ope go itlhelela le go tlhokagala ga gagwe gone go batlisisiwa ga motho a tlhokagetse go itlhelela re mo neelwa ke molao gore re mmoloke ra batlisisa ka rre ra mo tlhoka ra mo neelwa ra tlhoka batho ba gagwe ra mo neelwa ra go mo baya e rile mantaga ke ga bana ba gagwe ba tsena ge sa itse gore jaanong ba ntse ba le kae ba tla gore ra ba re ebile ga ba tla ga ba ile ko go nna ba ntha ba re mma re tlile go tsaya rra rona ra nyana ke mang ba mpolelela mme ke bona yo mongwe a itekanetse e le re o bonang gore o tshela sentle a tshwana le rre yong ka ba ra ka re ee lo tlile rong rra nyana o ko roma ga ke re ntshetse gore ke ba reye kereng ka re rra nyana o ko roma ka tla le bone ga ke tla le bone ka tla go tsena ga ka bolelela fada gore ba ke ba borre ba ba re ke bana ba ga re ntse boa ka tlile go motsa bo fada le bo sister ratswa fada are are yeng lo go motsa ko khosini ratswa ra tsa mara ko khosini khosini e ya rena mola e re ntsha mo bothateng ba family ba rantsi bua bana ba uwa ena ya ba bole ya ba bolelela ya ba ya barare ke ka lotsenya tronko gone jaanong jaana ona abu ana a ema abudula la re re ha ke budulo ga lo bolosio ha a re lo bolosio ha me gana ganna jalo bana ba tsamaya makgwao a ka le hela yo ga te sa re bonye ke tshu ke me khosi ya ye ya rena mola le gaele kopane le di challenges tse dintsi hanka ya ka di challenges a teng re ka lalaha se se nge sa monate ko bukhutlong le gae ke le gae koko ya botsadi mo bagolong ba rona e mo go bone ele en ikisiwa ke nyena bana ba gompieno ba ba nang le koko mo batsading ebile ba itse gore ba godisitswe ke batsadi ba motsadi ga se motsadi wa gago helang bongwanaka yo go belegeng yo go anyisitseng motsadi mongwe le mongwe ke motsadi wa gago go ne go tshwaragane le bothata pherišhi ya rona e ne ya godimo le ko tlase e re emenokeng ka ga legaeng go ne go le mantlosane ka ga ka ke legae ye le agilweng ka potlako kitšhininyana ya bone e ne e le ya boloko ya dipolwana lo itse boloko re ne re dila hela gore re boloke motho a bone tshireletso ga go nna ga kae re mo apele ga kae mme gompieno lo a bona gore go ntse jang ka dithuso tse re ntse re kopa-kopa go tlisiwa jaana re tla go nna ntse re bona gore a re ntšhagatse ga le a re ntšhagatse gae ngwageng e ke ngwageng e letlhogonolo ngwageng e ke ngwaga ye kgomotsego e kry-ileng masego ke ngwaga e ke sa itseng gore a ke tla e lebalela ka gore ke tsogetse mme ga nkitla ke e lebala ka se ke se boneng se tlisiwa ke ma EFF ga ke itse gore a ba gopotse bagolo ka gore bana ba dira e ne e dira 10 years oro go neng go ntse go galakega mo maikutlong a bone ke lebogile thata ga ke tsena ke bona jaaka go ntse ga ke batle go ya kgakala o ka re go tsogega dilo dingwe ga ke batle go ya kgakala o ka re go tsogega dilo dingwe mme jaanong se se gone fela ke re ke a lo leboga ma EFF ke leboga botlhe ba ba leng gone ke leboga le dikgosi tsa rona ke leboga kgosi kgosana bohitilwe thata yona rena ya lehelo la go hitlhela batho ba modimo ba bana ba le ka ga old age home ke a mo leboga le ene o nantsa le mo karolong ya gore tshegetsa ba gaetsho ga ke na ke tswelela ko pele motswana a re go ela tswa bobe e ntsha mololo ke a leboga
ra leboga kokototo o re tlhaloseditse gore re tswa kae gore tle re fitlhefa re tlo felegetsa melaetsa ya gagwe ka go kopa khwaere ya kereke ya St Thomas gore etle mo stage mo etle gore renderela musical item khwaere akali tsipogeng le bontsho gore le matlhagatlhaga le fitise molaetsa wa mme thunya ka yone o tswa ko go tla ka yone o tlo ko pele re go utlwe mošwa ra keteka raleboga khwaere ya rona letla santse letla bua gape kgatelenyana ha ise re hetse re tsola pele ka programme ya rona re tlo kopa khosi kgolo ya rona khosi pele no mitoto atle gore fa molaetsa ya ka motsadi ya ka moeteledi pele wa rona ka fo bogosing khosi toto a re mo emise ka mme Winnie Mashaba.
Ke leboga motsamaisa tiro Princess Maotwe a ke dumedise bofada ke dumedise baeteledipele ba EFF segolo bogolo President Julius Malema ke dumedise ra rona re bohitile jaaka e le ene kgosana ka ga sectioneng e re mo go yone ke dumedise batlotlegi ba rona bagolo ba re haka bone gompieno ke dumedise batho botlhe ba gaetso dumelang ba gaetso ke letsatsi le legolo gompieno letsatsi la boitumelo ke ntse ke reeditse Sinomi e tsere mmitsa siela mme ke o mama wa ka ke ntse ke reditse Sinomi ha bua ha ka be ke re gora ya gore economic freedom fighters e biditswe ke badimo mo Setswaneng gona le lereo le le reng go sa bitse motho go bitsa modimo ene ke nagana gore bana ba sa ba bitse hela ba gaetso bane ba ba bitsa ka go bo ke bana ba rona ba batla go ba godisa ka di blessings tse di tswang mo go bone ke shone se ba ba biditseng gore ba tle go bona legaile la Kgomotsego legaile la rona la Kgomotsego le ha o kaela tlhoko mo John Taolo gaetseng le nekisa batla gore le cater gore le kgona go tsaya batho kgotsana ke re 90% ya John Taolo gaetsewe ha o kaela tlhoko ke yone hela old age e re nang le yone e leng gore e tla betsa ya le motho a tswa ko Heuning Vlei e kgona go tsaya motho a tswa ko Camden e kgona go tsaya motho a tswa ko Bokhesele mme gone ha re ntse re bona e tswe tlhoko yana ra itumela re le dikgosi ra itumela re bona gore e santsane e tlile go nna gone ga nkitla e re latlhegela ka mokgwa ope selo se sengwe gape se mmarona na se bua o ne a re e rile ha gone go na le bothata o ne a tabogela ko kgosing ke be ke re nnete-nnete kgosi thuthubolo o olela matlakala go na le batho ba ba ka ba reng ba ipotsa gore dikgosi di dira eng ba lebala gore bogosi sa le bontse bo le gone ebile bo tla nna bontse bo le gone ke jone jo bo bonang gore batho ba jone ba tswelela yang ko pele ke sone se rangwane o neng a bona go tshwanela gore ba thuseletse ka se ba neng ba thusa ka sone selo se ke neng ke batla gape go se baya thata tota ga pele ga ra rona presidente ke gore gongwe ba bantsi ba ka ipotsa gore goreng ke se bua mme go kogote pinyana ga e ke re pinyela ya be o tlhuletse di kgolo ha o ka ela tlhoko gore seane seo ha o se ranolola di thanollo tsa shone di dintsi ke ne ke re ke moreye kere re le bogosi jwa ratoto re ya lela ke nagana gore re tlhaole wa itse go kile ga nna le ntwa ka 1897 e neng e lowa ke dikgosi ba lwela lehatshe ka yone nako eo dikgosi di ne di a tshwarwa dikgosi tsa batswana ke bangwe ba dikgosi tse di neng di a tshwarwa tse e leng gore re itemogela gore history ya teng e ka re ya shubiwa dikgosi tsa etsho di ne di a tshwarwa e ne e le kgosi galeshewe le kgosi toto ba tshwarwa ba isiwa Robben Island mme kgosi galeshewe ene o ne a gololwa kgosi toto ene o ne a ile a tlhokagalela ko Robben Island le go tla go tsena le gompieno re santse re lela selelo sa maijong ga e se be re amogele marapo a ga outatamogolo mogolo wa rona selo seo mo go rona se botlhoko ka gore re batla gore marapo a gagwe e ka re re ka amogela a boela gae a newa phitlho ewa ya tlotlo e mo tshwanetseng mme re dirile maiteko a mantsi thata a e leng gore ke tlhola ke ipotsa gore go tlile jang gore e be e ka re go gongwe go heta go feila ka mokgwamong mme ga nkitla re hela pelo ke ne ke re ke e behela gapele ga presidente gore a itse gore ko gara toto go na le mathata a ntseng jang mme pele ga ke ka phola serala se ke ne ke re ke reye economic freedom fighters ke ba reye kere ra lo lebogisa mo 10 yearseng e lo e dirileng ke kopa modimo gore a lo godise a lo etelele pele mo gare ga lona a tsenye kutlwana selo se re se itemogela mo matsatsing a gompieno a le ko dikerekeng le mo bogosing go a loa mare ke eletsa gore modimo a tsene mo gare ga lona a lo fe kutlwano a lo fe lesedi gore ke nyena bana ba rona ba lo ka tsogang lo dirile gore re bonale jaaka batho ka magoko a ka lo bagaetsho ke a leboga nelwang ke pula
le boga kgosi kgolo pele no mitoto ka mafoko a mantle ka molaetsa o montle re tswela pele ra go bitsa our deputy secretary general na ga ke na tshwanedi eo ke monyenyane ke last bono go gae re na le ba ba lengo fo pele ga rona our deputy secretary general ke na tlotlisang our president ka mo pele DSG commissar Popimelwe Matla Matla Hai khule EFF ai khule Ai khule EFF ai khule Happy birthday EFF happy birthday Happy birthday EFF happy birthday leboga program director our treasurer general ke nka sebaka se go dumedisa our president and commander in chief ke dumedise le khosi ya rona mo rona ke dumedise le bo father le bo mother le bo sister ba ke ba bona mona ke dumedise le bagolo ba le mona mo le gaena rona ke dumedise our PCT which is led by our provincial chair Commissar Shadra Khaule ke dumedise le the RCT which is led by the regional chair Penyo Ohentswe re le EFF re motlotlo e bile re thabile gore today re ifumane re le ka mona le gaeng lenana tse mme wa rona a re boleletseng tsona ka le gaeng lena ke dilo tse e leng gore di a re aga ene e bile re tlo tsamaya mo tseleng eo re itse gore today we have learned a lot ke a le dumedisa gape ka motenteng ka lineng la ntate le la mora le la moyo getwa ke tlo nka sebaka sena jwanong to call our president and our commander in chief Julius Sello Malema ka go bane ke yena e leng seboledi sa rona sa letsatsi sa gompieno ka sebaka se ke batla go bitsa president comrade president
Malema sabo sabo sobonzi Malema sabo sabo sobonzi
Paritse tsile hatse Pari bula etse basadi le bana Le fatsela rona le fetugile matlotla Ba tharo ba thapimpa rolo ntshantsa be leng kutlwang ke gorogile ka lutsi ke le parametla ba lo a itse Pari ke le gata khomu le gatile ga reng kwa ka nyama ina go sipudi ga se khomu ga etse bogale Pari gorogile khakhari ba boka ka sibele Maafrika bura ka re mphante ka ke botsa moeta pele ga reng ga beta pele pele modimo a metlholwa ntimapu A re dumela Julius Malema ke a go dumedisa a re moretso tsa ba ntla retse monye a bule mathabona A re Julius Malema a re le tlhabotsitlo la makganelana le di yameso a re o ile wa ikhuna wa ya maru wa go bona se tla di sidiga morwa Malema o le rua ru ke a maru wa nka go epa di dibatsa di thata di dibatsa kholosela ke le khagaripa ya poko ka palwa ke go goboka o ke khotjela mafuko bua le mafuko a ditebogo Julius Malema ka go ntle wa ya ga ka le rato kutlotse nne tsa lefatshe dikhutsana di ipela ka wena o ta utula ya ntlo le mile kutlotse nne tsa lefatshe wa tsenela di ntlo tse di paletse mbo ra itsho mogolo morwa Malema re tshepetse mo gwana go le go re tshepetse nteng A re ke la go ka koko sara fa ile go godisa ka khotsolele rato a wa tshoga le wena go sa khatalase go re sebo sentse jang ka maswabi tsa tsi di tlhabile ka kutlo botlhoko o re tlogetse ge dipelo ke sa itibetse o re tlogetse pelo di sa ile mafisi moya wa ga koko sara o tlhabelo ke le sedile le sena mukhu kutlo botlhoko ya nkharakhatsa maikutlo mo gopolo pelo e thibile mo metsi a re megolo kwa le kae Bare ha ya re malobo morama le mahula ron sa gago o ya bopedi thaba khona o ya limpopo tswa mo kapa bokone ba sadi ba no drink ebe ba sala ba gatla bana ka dituku ba boela maga bone ka ba go itse le motshatsa moga ka tsamala thuba go wa segole motseng wa Afrika borwa morama le o mo etapile ga o molala o mongwe a molao ga o motlhang kwa one a re ma Afrika tlogelang dikgopi tlogelang ditshele re ratane re nne sopo se le sengwe fela ya rona presidente a o edumedisa o e bona ka flaga e khibidu ya economic freedom fighter maaforika ta ge rataneng re tlogeleng ditshele ka gonne mabogo dinko a thibana a re aowe moso wa magodu wa mapantiki a re fitlhile a re fitlhile nako a re fitlhile nako morwa Malema a re bagoge ke ba gago ga ya re maloba yo a nkwe ikimakimo go teng maphosao a palama botlhoka tiro boile magoletse mo nageng ya rona kutlwa botlhoko ene ke sa bue maokelo ga a tlhola a bereka ditsela ga diwe ke melapo ka ntlha ya puso ya mapantiti bagolo EFF ke yone tsela nnete le botshelo ga motlakase o se ba re EFF e kae ga re kgokgontshiwa ke maburu EFF ke yone re tlhakang thuso a re ke utlwa selelwa ke tlaba ke mahutsana ga ke gopola fatsheng la madikana a re ke terene mmamalaisa e lebile madikana segopotsong a re ke gopola e le selelwa le phurana a meno ba lwela ditshwanelo tsa rona puso e ya mapantite a magodi e ile a bola batho ba rona ko marikana ba re re tlile matlhong a tau fela ga re a tshwara dirumula marumo fatshe fatsheng la marikana tlhase tlhasetse e le ditlhabelo bo mambuso ga re a le lebala andristatane lolela ntwa mo tlase ga meritangwedi le letsatsi a re morwa Malema a re letsela la nku le lenyane fela le kgotsofatsa konyana a re dira fela jalo morwa Malema ke khagari ba bokolankitse morwa maleba ke kopoza re go ka madi ka go nne madi a tsentse batho ba le bantsi ka mabitla are mangwa magosi a rona ba ile ba re go ka madi ba khoba khobe ka mmutla are ke khatakata go sa mora go ke sa re feditse ba ba sankitseng ba tsholetse majogo eh ke nyina maloba ba ka ne ke utlwa le ntshe ba le iphutsa dipotsolo go mosimana o ke bokang ha ke ba ke mosimana o motlhabi wa madi a kgatsela ha go iphula ba tsa tlhwa ba iphurra ke beng ba noko e tshetlha ya re basadi ba bola tlhwara ba nna ba e tshabile ke wa le motlhabi ya re banna ba yantwe ha sala semile kgarebe serupi pula
Raleboa, thank you very much. Raleboa, our treasurer general, me umphile maotwe, le our deputy secretary general, me Bobby Mailula, our chairperson Shadrack Tlaole, le baetapele kaofela, ba PCT, baba benteng mona. Le baetapele ba regine RCT le maloko kaofela a di branch ya EFF re leboe baetapele kaofela ba Kgomotsego the founder members and the board members who are currently running the institution re leboe our father who opened here with a very beautiful prayer and our choir le khosi ya rona me pelonomi toto le khosana e benteng mona kaofela the royal family we salute you and thank you for coming out to come and celebrate 10 years of the existence of the EFF re utlile how the old age home started and it is a very touching story and mama ibia we ibia pila ore mama naume ore if it was in this time and era bana ba rona ne batla ba ba rile batho ba le ke ba loyi and they would have probably banned them because what larai but what with you know long nails maybe they were even dark but hey they've got no relatives but no bagbaloi but they need to be banned but also le mena ume you know what drove you ask yourself because someone else would have said I now namogikenanti like I can't even go closer because abantu ba kashwa ke le mo then I'm going to take the responsibility but out of love and passion for her people she found herself involved she did not have a business plan She did not have a funding model. Wabona motho wana out of unemployment are marikaitsa man. Uri batho ba no tshwara mesebetsi ri be a thoma ngwala business plan, a ngwala funding, a rumela di letter go Anglo Platinum uri no we need to funding. She had nothing like that. She was driven by her love for her people. That I can't see white people coming to dump old people here. Kabegi sheba the other way. I need to help these people. Mara koba tusha kaingi because lin na self, I need help. I have nothing. I can't take them into my house. Then the church was the first option. Then the royal family was the first option, second option. And everybody came together and said, we need to help these people. Out of helping two people, so many people got help. Without a business plan, because it's not business, it's love. So, how ka kopana le motho a be mo maratong father? Kura arata man. Ooh. o gara motho a rata o re mara motho o mona eng mara ar father you won't understand ar father you won't understand because it's not explainable. You can't write it down. There is just something in you, that passion that drives you. Mama ema atamuna ya ko bogosing ya up and down, no car, no nothing. But these people need to get help. We can't just leave them. And I'm saying to the chairperson of the province, but mama bulelanga bona, probably they were in a farm and they were too old. Basana mushula ko farm foko ko the farmer. Abalatela go strateng because haba tlo ba shwele mo plasing haba tle mabitla mo plasing ya hae aba sa sebetsa aba sana matla mama ra ba sa bona. They were no longer useful. Aba yo balatla mo, they still do it till to date. Batsama balatla batho ba rena, chase them out of the farm. Those people stayed there since time in memorial, but they get thrown away because they can't die here, they can't be buried here. Agabatle mabitla mo farmong yaka. So they didn't know that they were giving an ordinary innocent woman a huge big responsibility, which she had no means to take care of that responsibility. But out of love, are bopelompe ba batho ba bangwe shall be replaced by a good heart. And she offered herself and became that angel. All she was saying when she was standing here, she was saying to you, the leaders of the EFF, of the church, of the royal family, we must all just be driven by love for our people. If you love your people, you don't have to have a business plan. You don't have to know English. You don't have to know where are the doors. Just go and seek help for those people. Help shall avail itself. Because where there is willingness, there is always a way. So batho ke ba etapile ibile ba tshwana le rena re apatalwa every month for being ba etapile re apatalwa, and then still not do the job we are required to do, and we are being paid for doing that job. So mama is not being paid by anyone. Out of her love for her people, she go. That's what makes her a leader. A leader does not have, you don't have to have a title. By your deeds and doings, you shall assume that status of leadership. That's why today she can stand here and address us. She needs no title. What qualified her to stand here was her good heart and passion for people. She doesn't have to be elected into any position. She carries that legacy with her for the rest of her life and beyond, because the generation after her will still have to tell the story as to where does this old age come from, and her name will be engraved in that history, which will be narrated by many generations to come. So do good by people without a title, because you shall earn your good standing amongst ordinary people in society. So all of us, the lesson we learned today is that we need to help. Even when we don't have means, we need to help. Since ke lenda go airport ke tla so mama Naomi ke maswe fela, the place is so dirty and it's too small. O ke putsa hore why is this place so dirty? Because there's no too many people here. Someone somewhere is not doing his job. And that job is very simple. Ke di EPWP ba swanetse ba tsamaye mo strateng ba no pick up dipampiri tse and collect all of this rubbish that we drive past. If we go to the municipality, a budget has been passed of PEPWP. If you go to the provincial government, there is EPWP. Ye e deploy lweng mo, but The place doesn't look like there is someone who's deployed to work in public and make this place clean. It must, no one, and yeah, Kurman is even worse because look at Ropo, little Ropo, where whites stay, is dirty. Government. So because cleanliness is next to godliness. So redampilwe like this from the eye where someone must just clean this place. Why? By cleaning this place, you are saying to our people, we love you. And it pains us to see you staying in a dirty place. That's the first sign of respect you give to people. You clean after them. Cleaning is not something that requires engineering. It doesn't need a design. It doesn't need a professional engineer to approve of it. It needs the willingness. It doesn't need the EFF to be in government for you to clean after these people. And this Tatane program requires of you to clean after your people, to show them love. So we need to show our people love. Our coming here today, Ritlisiche fela lerato. Urko mama na ume, people say bakhulu baba loyana bonkhono and all of that, they are witches. We are saying to them, it's not true. We love them, and Ariba, we don't love them in secret. We love them publicly. We show off our love for them because we are not ashamed ke bonkhono ba rona. So the EFF then takes a decision or no. Kgomotsego becomes one of the places that celebrate 10 years and show the world that rerata bonkhono ba rona because we are because of them. If it was not them, we wouldn't be where we are. But love happens when you love someone who can't do anything for you. One of the things that happen, I always say to you, the leadership, you know, bonkhono ba re celebrate le bona re tsang le bona, because they can't do anything for us. It's not because we want votes from them. We went to celebrate in one old age in Limpopo. Ar fitla ba be ba re nkhono 100 years. Ke ar dentsa mo le monate 100 years, that was Friday. On Monday she passed away. And then Baragona, hey, that's what I told you. We celebrate with people who can't do anything for you if you are genuinely in love with them. Agasele voted. You didn't celebrate with her because you thought she would vote for you. No, you celebrated with her because you loved her. And that's what we are here for. To also teach the young ones. Or we must never be ashamed of our disabled people, of our old age people, of our poor people. Because black people are hated everywhere in the world. When you see a black person, inomurata, laule keshia, serve that black person with a smile, because batwababantu babanya kiwi anywhere in the world. Oprah Winfrey, one of the richest women in the world, ha joka mola nangona ku America in the suburbs, arwa joka unyaka oba feed ma police a mustop are, what do you want in this expensive suburb when? Because she's black. If with all her monies, by virtue of being black, she's a suspect or ubatlang. Arno, I'm a resident yebarwe, no? Not you. What disqualified her to be a resident there in the eyes of the law enforcement is because she's black. So you see a black person, where's a poor black person? Just show them love. Because we are hated out there. So we can't afford. And Menaume tells that story. We get damned by a white person in the middle of nowhere without a guarantee that help will come from somewhere. Why? You are black, poor, and frail. You are useless to me. You must be thrown away because blacks are hated everywhere. You see them, just show them love. Worse when they can't do anything for themselves, inobarata and embrace them. That way you are restoring their dignity. Wabona ko Limpopo kwa a ke tsamaya mola ke fitla moe ke ya go go nango a go go sara go ke printer di 50 rand so ka re ya tsiba re hotlo senya one by one. Hey Julius, it's a plan mo. Then again, 50 rand take fair. This poor person who's asking me for money, tswana. Are, hey, ungenze motho. Because are batho. Well, inside us, there's something that says to us, are batho. So when someone does something so kind, so humanly to you, you have to acknowledge it. Ungenze motho. Because we are not human beings. We are treated like we are not human beings. And if someone does something that suggests that I'm a human being, I acknowledge it. Ungenze motho. That's why la ba re fa di RDP tsa o crack ha di tloa. Aba keta o fa RDP ya teng wa e bona hore mo lempete o ka sene double bed ka se. O kra hore hey le rientse batho. The reason why you say that is because in the inner being of you, you think we deserve worse. We must stay in a shack. Lama refa a house that is not in a good condition. Yo, because we're not human beings. They've taken that thing out of us that we are not human beings. Just a little gesture that suggests we are human beings. Re amuelaka everything of ours. So be kind to each other and love each other. Reza nebatu because harbatu. Kirna fela who can make ourselves human beings by loving each other. So we are here to teach the younger generation or how nale musebetsi ko lapeng ba re wa celebrate wa una le ngwana wa kulang. There is no need your le mo chaine ka mo mura wa ntlo ora ska ya ka kwa batho ba ska mona ora ona le nkhono mokwalle ko ka mreng. No one must see this person. No, we take them out. Hore our picture is not complete if it doesn't have the old age, if it doesn't have disabled people, it doesn't have the orphanages, the people that you think we are ashamed of. Those are the people that we are proud of because they complete our picture. We live no lie. We are not pretentious people. So we are here, fighters, to say, please, Kgomotsego needs you. They need you. Every little help you can put. Father Utengi, Bu Sister Batengi, Bu Khosing Batengi, please, anytime, auna appointment to go old age. How krele nako in your busy schedule, just make a turn, Father Katusha Kukai, just a helping hand. Mama rega thusa ko kae. Imagine a person who's terminally ill has to go to a clinic. Ayogra certificate mo la uri wakula akasi will never be fine. Asinka e ko sasa ayo apply la pension ya disability, then from there khono survivor. She has no means wakula. Just dropping in that house, getting that story, taking all the documents, uyeko sasa, prepare everything, even ask sasa officials to come here and help this person. Then from there, but no, this person urisifile her disability sasa money from today, utlo tomawola, because of your help. One person, no camera, no rally, no nothing. That is a genuine help. Where you help without anyone clapping hands, without anyone noticing. Utobona nkhunola muthu sitse ngora thole chelta sasa. Hatsa maya campaign anywhere. But everywhere where everybody or anybody gives an opportunity to say something, utar nakabaka thola chelete akaya sasa ki thusa ke bana ba ba EFF. Wa campaigner without saying I'm campaigning. So your good work will speak for yourself. Otherwise, you will never be government. To say you are going to be government is a waste of time if you are not doing good by our people. And doing good without anyone seeing. No return a moment in more campaigner, but bari kiaro na yeu. That's our organization. Why? You are doing good by our people. You must, if you get tired of helping our people, you are in a wrong place. Mabane negele Soweto, Gumata Soweto, like our fail. Le TG, le DSG, we are here now. We are not tired. We don't feel tired. Every time we see our people and we are lending a helping hand, ay, mkhatalo watamai. We feel happy, we feel, we know we are doing what we are made to do. If you're feeling tired by helping our people, you are at the wrong place. I can't even say go to church because more worsen. Ya mwela father, what's him? Leko bukhosing diabuwa. Au nka khomu isa go bukhosing kwa, letza mali buwa khosi ampele rea uya di chelete uya di namajarna. It's not true. If you give a cow, you must know it's going to be eaten by all these poor people. Because in the royal house there, the fire is always burning. Anytime a person walks in, araka yanis next salu from the morning we sa akaya like a slice of bread. So you give the royal family a cow. You are not necessarily giving it to her. You are giving it to the community. And you can't come to me and say, "Aretsebu msebetsi wa di khosi kinge in the community. I don't know what is the role of the church." Auna appointment mo. Akatswa tswa o saying mo father a kriya ngwana ba mo dropile at the door. Atsatsebu, where is the mother? Where is the father? You will have to help that child. That's why when you contribute, you don't even think twice because you know ba batsweri ka bogaleng. Rena di politicians re bona ka di appointment di phone tsa rena di changewa annually every year, not with these ones. The door of the church la re ka se mothole pastor during the week Sunday re shosho. We are going to find him there and he shall hear this problem we are having. And aka utwa fela pastor asana option, he has to be thinking and praying about how do we find a solution to this problem. And they don't get paid by taxpayers' money to do that. So if people who are not paid can do this thing on daily basis, what about you who get paid for doing this? What about you get paid for doing? You have to do it twice than what the father or mama Hoshi is doing. You have to double it and be better than them. Le bona ba re ba ntse batho ba batla thuso go bona ba re ai man una le counselor ya EFF ya PR mo re ya motseba wa re mo phonele o tlo re thusa. Be known about that. Ke ne ke attendile funeral ya mama Shadragonam the other day, may soul rest in peace. Kabare chomia mama o Shadrack memo ol barabuwe mo e aye mama wa nka platform are e ke batla u dumedisa bagolo bontate malema e ka ofela e bagolo ba ka mane ka ofela wa sheba so e then I she proceed with his speech. In the middle of a speech she disrupt herself, a man. Abona ke re bagolo ba ka ke nyakana le councilor ya EFF ya more nam ngwano ka mogwaro tshere mpila ka teng nga se to thompa bagolo ka se mo thompe mo pele a male matoteng me o mogolo a stopa speech to acknowledge a good work o mogore o feel or hey I'm not going to be complete without acknowledging my councilor hore arna selo arna metsi arna ditsela arna eng marangwano o wa atswa le rena with all the problems we have you may not have the solutions but just being there with our people when they cry and they know there is a shoulder to cry on it's enough sometimes our people abanyaki immediate solution that's why re bitsa dikopano re ba fa di platform ba bua ha ba fetsa u bua ba re address mo ba tsama ha o kopana le ena mo code mo strateng area o na le tema lema ka be ke nka maiki ke muditse everything kwa tsiba o re emi ko kae she's satisfied or by it apili landed an ear ba mamela maybe something will come out le palle lukuno lenda in ear uno mamela batho fela hore what are the problems so that when you do your plans you know what do people want don't think you know what people want le nna ke tsebe batho ba batlang a ke ntse mo mena o me a bua ke mma ke re what's ba rena re tlo shwa ka dipelo ma o tsama o nana hore dilo tsa mo South Africa wa ditseba but every time someone speaks you like hey, no our people must not live like that but why am I happy to listen to that story is because my conscience get awakened all the time by listening to them I get reminded why I'm doing what I'm doing but you stay away from people your consciousness leaves you you think you know what they want can't you know that's not what they want you ought to listen to them so we are happy that we are here we hear the sufferings the struggles of our people har khutela mrao some of the things you complicate them unnecessarily and you think they require some sophistication there is no sophistication bar ratoto sala a tlokofala ko Robben Island we don't have to do anything you just have to write a letter from the EFF to the CEO of the Robben Island o remember nto ya ratoto litla kae ka yona just brief us we need a report you can write a parliamentary question about it or we want to know what happened to the remains of Retoto who died in Robben Island when Khalishwo got released he died there his remains are there they are not asking for compensation they are not asking for money they want to give him a dignified send off le bona batsebe hore here lies our great grandfather to have a closure it doesn't need a march it needs reliable consistent leadership of the EFF in parliament to sit on it arner pay back the money zuma pay back the money par bana ba ba tlopa e arama melantweu rintse ona mo pay back the money ranna ko yona ranna ko yona abai patele we didn't listen to many other noises we knew we've got an issue here it's all what it wants zuma could not pay the money since before the existence of the EFF ari fitla ko parliament ba re taba e kwetswe ha isa buiwa ra ra ona ntho ko alwa parliament re ebula a patele so just in parliament you identify relevant department a relevant person you put a letter there you sit on it you think it's a small issue it's a big issue of the remains of our leaders who died in Robben Island who died in exile till today 30 years into democracy their remains have not been returned it's an issue Tsego you are a political prisoner in fact these are some of the things that should be driving you These are some of the things that you should be passionate about. Or rebata the remains cha our leaders who died in Robben Island. It is possible it can be done. Ba sheba mama, you know, ba aba bona batho ba bo mme ba ba undermine ba mo sheba fela ba ra. She won't do anything. But tomorrow, if they get a letter from the EFF, they now realize this matter is very serious. We need to follow it up. She brought it up here. Why? She's seeing leaders. I will not get another chance to address them. Kitloba addressa today, but lota mamu, ba ubatla na lady remains, cha my grand great father, and they shall return those remains. So, when people speak, listen to them because babo na bueta pele, and bueta pele abo mamele, bueta pele bo provide a solution. Leaders' role is to come up with solutions. So. Mama, we'll see what we can do. Bushadrak Bating, Kaufela, they will have to give you consistent report. Or now, how far are they with this matter? Reinaleva, Kgomotsego, we celebrated 10 years of the EFF. We took a decision here. We need to adopt 10 old age or orphanage or disabled school or anything of that sort. Then rebedi chomi le bona kuri re tsibaneng re exchanging the number mo ka reng a le bone pila le no phone or maybe le ka re fa clarity mo because we don't get this, we don't get that. We help each other. It's not for 10 years, it's forever. This institution must be here forever. Lena Shadragata nemwa palwa old age ya no Shadragu umola Kgomotsego. Because it must live forever. How does it live forever? It must create relationship with institutions and organizations that are there. There are too many mines here. Are to it yare threaten the miner go bona ya reka bus we should go Kgomotsego. As your social responsibility, retaba easy on you. So we come across a lot of people. We know a lot of people. We don't have money. All we have is access to these people. They are these institutions that we have adopted as the EFF. How can you help them? And you don't have to help them through us. Here are their contacts. You can contact them. They will tell you what they need. So we're even going to employ a person who's going to be responsible to make sure that this relationship between the EFF and Kgomotsego is not temporary, it's permanent. So it's not a once-off. So we really are grateful for what you are doing as the church, and we are grateful for the workers. Motwatswe was saying, "Ayo tusha bungkhono ba as nan relationship ya blati lebona." It's not just work; it's a calling. It requires a particular kind of a person to be in love with strangers. Hoshu na bulela mar, habatu mo fela. They come from very far. Some of the places you have never been, but as a worker, you took in these people where I'm going to help them. We're very happy and we're very grateful that there are still such people amongst us who come and do this thankless job. Someone is going to say negative things, speak bad about this institution. It's not for you to listen to such things. Ape mudimu aberega, na obona gele so, din todi tsama apile. Kya tsebo re engwe yona e rong yo tlhella ka re a modimo a bereka Satan le yena o oketsa speed a ka mo modimo a ka re wa khwatisha wa tsebo re wa ntukisetsa ke re ke bona union building motho shu o no pela ngoga go wa ka mali busy ka Satan. So Satan o dono pela nyaka o tsena mo. You must not allow Satan moloi a re kene mo boare. Mo Kgomotsego is not a place for gossip and divisions. Mo it's a mini heaven. How tsena mo na le mathata wa shiekwa as a worker and bring your best smile and your good heart and your positive energy. Ka re bong khono bana le experience phela ba bona. Ha ona le problem ba bona. That's why le bana ba banyana ba le pregnant. abanya ke pregnancy test bongkhono ba no sheba fela ba re o ka re wa mbaizisha wena eh a ke sa o bona pila bana le experience ba khona o bona hore man there is some change in your face. So how taka negative energy ba bona ra aman. So then you passing that negative energy on these people who some of them left their homes to come here, but I need peace. You bring the same troubles here. We don't want troubles here. We want peace. Arbatili di union ni mo le krele toy toy a mo le tsere di a o toy toy iwi mo re phela ka la mrena eh re phela ka la mrena. Yeah, ne we donation e tse ni ntjachile we itseni. High staying, high staying. Le ka ofela le teng le a bona le lona ka mathwalo na ka ofela. Di buga di teng di a checkwa everything. What's got today risa kreya fela allowance u ke jongwa dilo di placard. E wa to itoiwa more old age ya bongkhono. Ntwetsa di union le di sheko di factory. If u batla union tsa mo batla mosebetsi ko dairy farm or something, not more na union mo. Moria volunteera ka bopelo ba rena ra amogela se ba re fansona. That's why as workers we just say workers, but you ordinarily are volunteers who are giving themselves to God or mudim re tlo thusha bana ba hao ba ba palang ke thusha because they are now old. We have that spirit, this institution will remain forever. So as part of our contribution, we are going to leave 100,000 here, a refer institution. Rebona orna, regati ba mokai. That 100,000 ekia, a Kgomotsego, babona orba tlaetsang. On top of what we have contributed, una letse dingwe dinyaka cash, father, uno tshwara tshwara ka mola ka spiti, o kwale mabaka. O gra rena re tlile ka dipente, o re shebile ore mara ba ba dipente. Why? Pente jiba samfa cash yela ka nale mabaka a tswantse a tibiwe mabaka we institution ya rena. It that's the money of the EFF that they are going to give you before I leave here. It will be in your account because as in na ANC politician ke tsamaya ke promise abantu ke promise a ke di promise I do the commitments and then mama na u mari tswa monna le wena re tlo tshwara khona ko tshwarishe sengwenyana ko lebo ke lebo mero ko wile wa u bereka kana ko ile ke sitengi. I was not even born, but what you did then is like you did it yesterday, and I want to thank you for that. And everybody who does that must be thanked. Or you do it without expecting anything, and when you come across such people, you must say to them, thank you very much for loving our people and looking after our people. Khoshi namogetswang ona normally khoshi atle mo are re ya ko yena. You go to her and then labe letla so letla mo. So now that khosi utile or tlomphile o tlo batla hore ka osane le ishe di khomo tse 5 go khosi as a way of appreciating hore khosi o tlomphile. In return we have to show respect and moya mushati aya sa tswara as rumula ngwana khosi so rena re tjwa magaeng re a tseba hore mowe as pleka o ralokela mola e o bona khosi a emeletse ka boena. You must feel or you are really honored and you must return that favor. Le nna khosi o tla re na go edutse itumela ka gore re tsama everywhere re tle ka gae re tle re nyathele mabala re gate ka mogare re kry-e mathatse re badimo ba re aparetse re tsamaya nage ka moka ba re boloke and all of that. Moruti, thank you very much and the church for doing what you are doing. We are very grateful. Are batle selo re batla fela a le rapela le no re bitsa ka maina or bana ba man ba matha ka dikoloi ba protect modimo ba ska kena dikotsing re sa ba nida. Just that alone muruti wa no ema mo pele a thapelwa no re wa tsiba rapelle malema ne toba le believer engwe one ga go kereke ye one not the whole church one angle direct contact le modimo afithana mola re man mushimane man God protect this boy wa bona ke no phila khane ke di thapelo tse di kopileng ke modimo ko putheo. When you are a leader, you just need one church, one. Unogra muruda nor arrapele malema ban. Why usanjo rapele kuputeo? Not everyone has got access. Bano tamo kregeng all the time. Maraba tso mubadi antrose di wrong. Unogra wena long one wana mola puteo. Anale access wawan. Ogre no repela rekhono fitla mo kuruman. Kadi tapelo tsa mme o re sa motsebeng a re nga fitlhabi ya maoto mo fatshe a re bana baka, please protect them and bless them ba tswele pele ba dia mosebetsi o mopila, and they must not be tempted to do wrong things because the temptation muruti is always there ke fela o re bethe ke letswalo. When we want to do wrong things, let khalemele letswalo re don't do it. Re tsebo phela ka moya o motle. So fighters, let's continue to work and let's continue to do good things. 10 years means 10 years of doing good things for black people. Thank you very much.
10 years
Ra leboga president ka molaetsa o montle re tla go cake cutting ro kata cake wa led by president and commander in chief Julius Malema ro kopa father morolong a tle ka mopile ro kopa kgosi kgolo ya rona matoto a tle ka mopile DSG a tle ka mopile re tshware thipa ka bofela re khate cake cake e re tlo tlogela mo senteng ke ya bagolo ba rona re tliseditse bona o male master are DJ DJ Rutobiza mema Clarisa. Clarina. Atle ka mopele atle go dira ditebogo. Mama, the stage is yours.
Jesu Christe. Halala freedom fighters, halala. Halala freedom fighters, halala. Hambile. Bata go ithuta se tlosa gore ke khone go bua. Ke a leboga bagetsho. Ke tsile go dira. Hela ditebogo. Ke bile ditse go tla go dira ditebogo. Bagaitsho ke motlotlo tota gore ke bike biditse go tla go dira ditebogo. Ga ke tle go leboga batho botlhe ba lebogilwe ke batho ba ba nang ba le teng. Nna saka ke go tla go ba lebogela tiro e ba e dirileng. Mare mo letsatsing la gompieno bagaitsho, ke belelela gore Re Malema ke moporofeta. Ke belelela gore yo re prophet. Ke letse bosigo jotlhe ke letse ke bua ka matlakala. Pelo ya me e le botlhoko. Ke re mo tsatsing la gompieno ga ke tle go pagologa stage se ke sa bua ka leswe le le gone mo go rona. Ke re mang re tshela mo godimo ga leswe, re tsamaya mo godimo ga leswe, re ja leswe. Gore re tla dira eng gore community ya rona go nne sekono. Rra ga o bua sentle go leswe. Ke tsogile ke ipotse ke re batho a mme ka rona ga re itse re bagolo. Ga re itse gore go counseling ga go kopane go a tle go diriweng borre Shadrack. Re bueleleng lo re thuseng gore a ga ke ga dirwa di-dipi tsa matlakala mo mahelong a re nnang mo go yone. Re tla itseela matlakala, re tla go a tsholola. Mare jaana ga re a tsaya re a isa kae, ga gona lehelo le re tshelang matlakala mo go lone kgosi. Ke maloba go tlinilwe ha gwa go bua go nna leswe ka gare nako re tshelang matlakala gone. Re thuseng bana ba rona lo direng lehelo lengwe ko ntle mo re ka kgonang go tsaya matlakala. Re tla hira dikara tsa ditonki di tla re tseela matlakala gore di kgone go ya go tshela matlakala ko a tshwanetse gore a ye gone. Mo e leng gore jaanong ke fashion-e, ga o tsamaya mo morago ga motho ka koloi o bona motho, ga o bona motho a seleka fela o ntsha plastic e ntsho e latlha ka festere. Ga e se botshelo ba gaetsho, ga e se botshelo. Ke kopa gore kgosi tle EFF re thuseng tleng bana ba rona. Ga re a gola ka leswe rona bagolo, re godile go le sekono. And-e ga re batle gore re bana ba jaanong jaana ke bone ba ba leswe, ga e se bone. Re tlhoka ko re isang matlakala gone. Ke a leboga bagaetsho, ke lebogile, ke lebogetse letsatsi la gompieno. Mo bekeng e hitileng ha re ne re tswa funeraleng, re ke kry-ile molaetsa mongwe wa mfounu ene a le mo jarateng a ntha a re Matlarina ke re he a re itlhaganele mo kerekeng. Ke re go diragalang mo kerekeng? A re kereke ya rona e khibidu. Ka re a ya shela. Ka re a molelo wa tuka ko jarateng. A re tla o tla heta o bona. Ka tla ke tabogile gore o itse ke tlile go break hela ke tsena gano ga. Ga ke tsena monomo ka nnete ke itlhela go shela. Itlhela EFF e tletse ka jarata e. E le khibidu ba tlina jarata e ba ikonomaka e nna sekolo. Bagaetsho re a lo leboga, re lebogela matsapa a nyena. And-e ga se sa ntlha ke utlwa ka go tlina moa, ka gore ke itsile sentle gore mo hospitale ya rona e lo tlhola lo ya lo a go tlina. bagaetsho ga lo re re ke gore re lo voutele lo dira ditiro tse dintle ga re tlo go lo voutela ka gore lo kokothile bosigo ke robetse go ga mmama gaitsusiwe lo bolo nna ya di food passer lo bolo nkaela ka gore ga ke itse go bala lo re go dira cross o ha itsile go nna mo tlhogong ya me ke itse gore ke tshwanetse go dira eng ke tshwanetse ke direle motho o ntirelang molemo ke tshwanetse gore ke bone se se molemo se sentle ke se ka ka rekwa ga ke tshwanela go rekwa bagaetsho gore ke tle ke kgone go dira se se tshwanetseng le ga ke dutse ko gae jaaka ke tshwetse yane ke palelwa ke go tsamaya ke tsile go baraya ke re tlankwane bongwanaka mpontshanka ga ke bone gore EFF e kae ke be ke dira cross ga ke tle go seka ka gore ke na le lebaka mo le mongwe o dira selo ka lebaka bagaetsho selo se dirileng se mo go rumane mo kerekeng e ya rona e ka tuloki ga sa bonogela ke kereke ya rona ga sa bonogela ke old age ke itumelela gore ga lo a direla rona kereke lo diretse bagolo ga lo a direla rona kereke lo diretse bagodi ba e leng gore gone yanong jaana o ka enjoy ga o le kga go bone ka gale o itse ke di-babynyana tlhaloganyo tsa bone ga dikgodi di le teng ga lo a ba direla gore ba lo voutela ga ba itse go maaka lo diretse rona re leboga go menaganye re ne re re bagaetsho tswelelang lo direng tiro e ntle e tswelelang lo re gogele ka ditiro tse dintle lo seka lwa re gogela ka gore reka re tla lo sala morago mme lo re tlhokomele rona bagolo re tle go lo kgalemele re re ka re ga lo tsamaye sentle bongwanaka tsamayang jaana lo re reetse go nne go reetsa bagolo ke mo di-blessing se di le teng le rona gompieno jaana we are blessing you re rona masego a rona otlhe mo kerekeng e ya rona e mo lehatsheng le re na le kgosi re lo neele di-blessings ke a lo bolelela kana go iwa dikhophonleng ka ga kitse ngwaga o tlang lo tla bua lo tla molo tla go ntha lo re matlarina we were so blessed o kudumane le nna la ke sa itse go thaotha jaana ke tle go lo thaotela ga ke itse gore go dirwa yang ene se ke tlileng go thaotha ka sone le itse gore ke eng tle go lo rapelela mane ke tle go raya fatha bofatha ba me ke ba ba babedi ba ke go ba raya kere wade rona morwama re betha ka mmisa ke go ba raya kere one day re dira mmisa wa EFF man ga gona opo o tla re sekisang ka gore re na re itse gore ke eng ga re o dira ba bonye go tshwanela gore bate go tlhokomela bagodi ba rona re tsile go lo rapelela ande modimo o tsile go lo thusa kgosi ke yo ga nke tla ba re rare ga e kare ko roma jaana ke ma EFF o na le lebaka o a itse gore ke ng a re le ma EFF mo roma a re nyena lo abelela bagaetsho ba roketseng a ga ke le raya go dira cross lopile man bagaetsho ke lebogile
ga modula stulo o bile jaaka modula stulo tota re tlile go bokhutlong ba program ya rona re tlo dira photoshoot ya staff sa ka mo Kgomotsego le bakereke ha re fetsa president re kopa go tseya re go bontshe ka mo EFF dirileng ka
Happy birthday, fighter! Hey. ke fighter unanga ke unanga ke fighter unanga ke unanga ke fighter unanga ke unanga ke fighter Ishumi le minyaka Ishume 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 le minyaka Ishume 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 le minyaka Ishume 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 nyaka Ishume ishume Nobody wanna see us together Nobody wanna see us together Nobody mama no 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 Nobody wanna see us together Nobody wanna see us together Nobody mama no 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 Let me tell you about the story of our life Sazalela esowe Sakulele marika Manje sise wini
Mandela House
Let me tell you about the story of our life Sazalela esowe Sakulela marika Manje sise wini
Mandela House
Repilele fighter Repilele Repilele fighter Repilele Ukule ukule fighter Ukule 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 fighter Ukule ukule He batla re bona mama He batla re bona He batla re bona mama He batla re bona
Kutala zabalaza sesibike kwesumile minyaka Fight out ala zavala
sa
despire we so mila minya o mawangale sa ba esa be so mila minya o mawangale sa ba esa be so mila minya
Fighter, tla re bona mama e ba tla re bona e ba tla re bona mama e ba tla re bona
ku tala za balaza se spire we so mile mengaga fatsa ku tala za balaza se spire we so mile mengaga Give us a sumilaminga.
ki fighter. Unangaki fighter, unangaki, unangaki fighter, unangaki. Ishumi le minyaga.
Emale masabo, so sabo zobonzi. Emale masabo.